Zuka Banji, Malawi Nonse, Konse, Kumene Muri. This is Comrade Ntanyo on Rimpopo FM Breaking News. Pa Rimpopo FM, lelo like sano. Tiambi ndi kunena kuti, salamu alaikum, Juma Mubaraki. Muriko Banji Nonse, Kumene Muriko. This is Comrade Ntanyiwa, Rimpopo FM. Ikufuna itiziwise, kodi pa 28 August, kuna chitika chiani ndi magari moto asiku transport. Amalawi mosa kutaisa ni nthawi lero pa 6 September 2024. Tango sala ndi chaka chimozi kuti tipiteso kuja kukutchedwa kumavoti oti anthu akavotere amene akumufuna sopano. Koma njira yake yopitira kumeneko ikuoneka kuti ndiyo papatiza. Amalawi pa 28 August, chigao cha kumazulo nthawi pamene imati kota tu 8, kuna chitika zinthu zodabwisa, kuna chitika zinthu zozizwisa. Ndipo pa 28 pamene pa kota to 8 chigao cha usiku, gari moto ya tsiku transport number plate yake BY2177 imene hii ya 30 metric tons inanyamuka ndi kupita kumalo kwina kumene iwo popita amati akukanyamula matishu. Koma Malawi ndizomvesa kisoni komanso zimene anaona driver kumeneko. Driver na eso anangoti nanga ndipange bwanji. Gari moto inatengedwa ndikukafika kuja kumachedwa ku Blantyre ku Fatan Printers kapena Fatan Printing Center kumene kuma printidwa zo printer kumene kuja kuna kakwera makatoni ochuluka ochonga ankhope ya Lazarus Chakwera. Ndipo atakweza zima boxes zija pamwamba pakepo anaikapo matishu kuti anthu oona, anthu amene angaimise azona ngati anyamula matishu. Koma gari moto ija inanyamula ma ballot paper. Ndipo inaenda gari moto ija ndi usiku ulendo wa kulilongwe ku warehouse ya Electoral Commission ameki kumeneku ndiku area 4. Ndipo atafika ku warehouse kumeneku anakapeza kuli asirikali ochuluka kwambiri. Ndipo asirikali amenewa anamuza driver kunena kuti iwe usakhale sopano, pita ukakhale kuseriko. Nde mkati muja mwea house muja anapeza munali gari moto ya ikulu imene inachoka ku South Africa. Ndipo anasamusa ma ballot paper onse, ma box onse ama ballot paper amenewa, anakweza mugali moto imeneyi. Ata akweza mugali moto imeneyi, ananyamuka nawo ndikubwera nawo ku South Africa, akuti kuti azakonze konze. Cholinga chawo pamene akutumiza ma ballot paper ena onse kupita ku Malawi, azaendele limozi kuti asagwidwe nde a Malawi truck ya Silk Transport yokwana ma metric ton 30 inanyamula ma ballot paper kuchoka ku Fatani Printers ku Blantyre kupita nao ku Make Warehouse pamene papanali pa 28 August nthawi ikuti kota to 8 madzulo. Ndipo number plate ya galimoto imeneyi inali BY 2177. This is Comrade Ntanywa Parimpopo FM, ulendo watu wopita kuchisango ukoneka kuti ndi wopapatiza. Malawi amene musa kudziwa maka amalawi aku Palombe, amalawi aku Mulanje, amalawi aku Chisempere, amalawi aku Hewe, amalawi aku Chirira, amene alibe matelefoni koma pali ena ali ndi matelefoni amatenga ndikuika pa Bluetooth azao ndikumamvera ndetu kufuna aziwe kuti kodi kuna chitika chani dzulo. Amalawi ndizomvesa chisoni kwambiri, ndizomvesa chisoni pamene tikuyankhula pano, ndizomvesa chisoni kuti anthu ena adukiza ulendo ku China kuthamanga kubwerera ku Malawi chifukwa cha chani? Chikwama chimene anapasidwa nyamata amene zina lake akumtchula kuti Kantikana, mwapezeka muli kokeni pa airport ya Lilongwe. Nde wina watamanga wadukiza ulendo kuchoka ku China kutamanga kubwera ku Malawi kuti azaone kuti apanga banji. A Malawi, a president a dziko la Malawi apezeka ataba dinali ndi agogo anga ukamapanga mablanda ukamapanga zosokoneza amangoti sizimpita ne kazi nali tapasese kuti akhale asizimpita china chilichonse kupezeka momwemo. Mulandu obe wakubaka tundu ku ame signature ya president, kuchikangawa signature ya president. Lelo chikwama cha diplomatic mwapezeka kokeni, akulu-akulu pa airport atasecha katunducha atapezeka, atamfusa nyamata watibanji katundui adokani ngwira ndi amene anati katundui anyamulidwe ndipite naye ku Israeli. Poaimbira adokani ngwira, adokani ngwira akuti ayi katundu amene ali nchikwamamo ndiwa president, kuyangana nchikwama mulikokeni dziko limene likuendesedwa ndi mbusa wa madiru achakwera chikwama cha diplomatiki mwapezeka kokeni. Ndipo kokeni akuti ndiwawo zaululidwa nde adokani ngwira ngati wankulu wa CID amene anapemphedwa kuti katundu yanga ende bwanji ndipo iwo ndikumpeza nyamata nyamata izina lake ndikupezeka kuti akuti zina lake ndi kantikana ndipo akantikana apezeka ndi chikwama muli kokeni kokeniyo wa president olula adokani ngwira adokani ngwira tikunena pano mawa lino akhala kufika pa airport kuti athamangire ku polisi kumene kwasekeredwa nyamata amene anamtuma kuti atenge kokeni azipita nawo ku Israeli dzina dziko dziko limene likulamulidwa ndi president amene ali mbusa amene ali woyendesa madiru amene dzana dzanali amayankhula kunena kuti America America is full of drugs lero who is full of drugs lero who is a president of full drugs wanyanayo chikangawa wanyanayo kumana chikao china ndi nkanga zaona koma ndingo kukumbusani nonse a UDF sibwino kuti mukakhale nawo ku convention ya PP pa zifukwa zifukwa zake tikubwera nazo tikuzani nyimbo imeneyi dedicated to my Klaus Mary Chirima
Paulendo wa kukoria tidalili mozi You and I, as love of us should do Pubwera kukoria tidatera kulilongwe For you to see your best friend Zoda wita kulilongwe Tida pesa marido Your best friend has just passed on Mudaswe kantima Infayaka sambala Misonzi idario samba Achirima Kodinire banju Idala kwanji Mwendi siya ndiwana Opanga bambo machima Mwendi niza Chifukwa cha chikondi Chanu parafa You didn't forsake him now that he's gone Kudakwera ndege Ulendo kumsusu Kumariro anzano amenei Breaking news Adendege asula Nobody knows whereabouts are you Breaking news again Ndege ija ya peseka Kuma itakwa Nose mwa marira Achirima Kodi ndirire wanji Mayala Nidala kwanji Kwanji siya ndiwana There was no time for you to say goodbye to your children.